donge ne iwacho gima kwayo gi nyingini miya baba donge ne iwacho kama luonge nyingini bedie kendo donge ne iwacho gima kwayo gi nyingini miya in nyasaye marito singo poka yudo kaka in in nyasaye marito singo poka yudo kaka in koro winja sama ywak ni e nyasaye
winja baba
winja sama ywak ni Kie poka yudo kaka in Utangeo ni vipo kovil Kodi singuru wagema nitimo Koro winjigi kagi wakini Ye nyasaye
Ye winjigi baba
Winjigi kagi wakini Ye Jehova
Ye winjigi baba
Wanegie kagi sandore Ye nyasaye Koro telo na munda chope dala ye nyasaye
Ye telo baba
Telo